Imbonerakure zibirizo muri komine ya Ntega zizwi ku mazina ya Sezikeye na Misago nizo zagirizwa na bamwe mu banyagihugu ko zahohoteye umunyagihugu witwa Ndacyayisaba Juma wo ku mutumba Gitwenzi ari ku igenekerezo rya 30 Gitugutu uheze. Umwe mu banyagihugu kuri uyu mutumba atubwira ihohoterwa Ndacyayisaba Juma yakorewe atangura kuvuga uko yakubiswe.
Amutegereye ariko arata maze kumutegera rero bamusabye karangamuntu agakinyo nenda bahakarangamuntu gute ko muzi sivuga ko utakarangamuntu kuriba yabaharacira mwaduka n'ibikoni ibihiri aramuhoragura ntaratera induru aragwa baguma bamuhondaguza amabuye ariko abanyagihugu baraje guhurura basanga yamaze kuba nabi baciye bamujyana kwa muganga bakamutwara ku bitaro bikuru bya Kirundo ariho agwariye ameze nabi.
Iruhande yo kumukubita bakamusiga ari Ntere Ndacyayisaba Juma yaranibwa amahera yose yari afise kuri we
yaramuhondagura amakuru akavuga ko yari afise ibihumbi 150
amakuru dukura muri komine ya Ntega amenyesha ko bajyango Ndacyayisaba Juma bitwaye kuri brigade y'igipolisi ya Ntega. Umutare wo kwitaba kugira bishure ku byo bagirizwa waratanze kumbonera kure Sezikeye na Misago ariko zikaba zitarawitaba kugeza ya mango ari nako baduhaye amakuru basaba ku munyagihugu Ndacyayisaba Juma yohaga ubutungane.
Cyo gusaba nuko abakeje intwaro n'ubutungane cyane ubutungane bwa kiri cyo bukoze kugira ngo ikomanira kurezi hano hese ubutumategeko.
RPA yahamagaye kuri telefone musitanire wa komine ya Ntega Manza Bugabo Pierre Claver kugira twumve icyo bivuga ko uyo mutegetsi yatwishyuye gusa ko atawura mwitwara ko ngo amubwire ibyashikiye umunyagihugu Ndacyayisaba Juma. Tubibutse ko uyo munyagihugu abaye wa kabiri akubaguwe n'imbonerakure muri komine ya Ntega mu kiringo cy'indwi imwe irenga. Waheruka yavuzwe n'amasoko ya RPA muri komine ya Ntega akaba ari uwitwa Fugize Ernest wo ku mutumba Makombe.